welcome back to my channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Shogu recently called from Mr. Godo, and Mr. Godo Mojaori who decided to order Achie Melita back a very special. And then Shogu phone la Melita Mojaori who bela or at special. Melita Mojaori o holenya no ba go bela or Shogu amoje selong ronya go moja sona over the phone. Shogu ara a gona ga le ronga go botsa so mo phone wena ke tlo go pela gore o tle go mo leng o tle special re tlo go fe the result. Melita sepela ya spetlele ga ya fihla spetlele Shogu ammotsa gore be a sa ikemišetša gore a ka mojea bag a bereka ese receptionist ka gobane o tlhola mathata mara o gapeletšega gore a mojee bag and then Dr. Hlongwane le yena ammotsa gore mo spetleleng sa bona ba nyaka motho wa boikgafo le boikokobetso le tlhompho. So yena ba tlo nyaka gore a bereke and then Shogu ya mmotsa gore ye ke final written warning ya gago go o ka no tswela pele wa se dire mmereko wa gago wa dira ke di tsweleng tseleng tseba gore o ka se sa bereka mo sepetleleng sa rena mo re nyaka motho e leng gore o tlo tlhokomela batho balwetse a tlhokomela le mmereko wa gago. Melita napa re jo ke a leboga e ka sa diragala ntho eo ke tlo tlhompha mmereko wa ka ene ebile ke tlo ba le boikgafo ke tlo tlhompha ba re ke kgale o ntse o di bolela tseo re go tseba ka tsona tseo tsa gore wena ore o kgopela tshwarelo ebile o tlo dira mmereko wa gago mara ge matšatši a ntse a tswela pele a o dire mmereko Melita o no dira tse e leng gore di rata ko wena jwale re a tseba gore e se kgale o tlo tlhola tlhakatlhakano mo sepetlele. Wena boa o tlo bereke mara ra tseba gore o tlo tshwenya batho mo sepetleleng sa rena. Melita napa a botsa Shogu gore o kgopela uniformo ka gobane o tlo thoma go bereka go sasa. Shogu a re he wena Melita le uniformo fo o ke motlholo wena o tlo apara o tlo nyaka go bereka ka uniformo a gona bothata ga e le gore o nyaka uniformo o tla go fa uniformo o e nyakang. He a fetse o bolela ba beile a tsena and then Shogu a mmotsa gore nna be ke setse ke feditse go bolela ke a tswa ba beile ana ba botsa Dr. Hlongwane go a mmotsa gore na ke mang motho a ba bereka mola reception le letsatsi lela ba tseya footage ela ke mang a tlile a e tseya. Hlongwane ana ba re nna ke busy dilo mmereko ka koo montšhi nka se kgone go o thusa nka se kgone go bolela le wena. Ba beile ana ba re bona mo ga e le gore wena o tlo ntima information ke e nyakang tseba gore go raya gore go se gona se wena o se fitlhang jale ga e le gore ga se gona se o se fitlhang o tlo bolela le nna wankaraba wa nthuša tseba gore dragone le a lefio se ba tlhokofetse mo sepetleleng sa lena jwale ga e le gore ga o tlo nthuša tseba gore go ka se be botse ke tlo nyaka go tseba gore ke eng se wena o se fitlhang Hlongwane ana ba re e ke tla bolela le batho ba IT ba mpha footage e nngwe ka lebaka la gore ke a bona Shifa o tla ka maatla e ka ba e le gore o gona motho le mogonona mo sepetlele sa rena ba beile a re e a ke tsebe nna mara se ke se nyakang ke footage ela wena go ka dira gore o wantukisetsa le mpha footage nna nka se be le bothata ebile nka sa le tshwenya ke tlo no jeya footage eo ka dira mmereko ka taba tse e leng gore ke a dinyaka wena nthuse ka yona eo fela Hlongwane napa re okay e le ka mokgwa o a o na le bothata ke tla lefa se e leng sa lena.